which means mountain, Mauna. Ke aloha nō e nā hoa ʻŌlelo Hawaiʻi. Welcome back, and thanks for joining us on another episode of Kaleo ʻŌiwi. The last time we met, we looked at how Hawaiian language and Hawaiian ways of thinking have had an impact on our entire local culture here in Hawaiʻi. We looked at some fun examples of the similarities between Pidgin and Hawaiian. For example, ʻono da laulau and ʻono ka laulau. Like we talked about earlier, we are fortunate to have Hawaiian language and Hawaiian things all around us that will help us on our journey learning ʻŌlelo Hawaiʻi. We also want to take a deeper look at some important cultural concepts that will enhance our language learning. One thing in particular is the importance of names in Hawaiian culture. Great thought was put into naming children, places, gathering areas, and even homes. Names many times emphasize connections to family, place, and lineage. In our ha'awina today, we'll see how even the structure of our sentences changes when referring to names. Like always, we'll do a little review before we get into our new ha'awina. A'eia mai no ko kākou mau hoa o Iwalani a me pōmai kai. Aloha kākou.
Aloha.
E Iwalani, he aha kekahi o ka kākou mau ha'awina aku nei?
One of the lessons we went over last episode was the pepeke structure.
We did, and we looked at how the pepeke is a lot like the he or octopus. How it has a po'o, a piko, and an ave. Most of the important information rests in the po'o, followed by the piko, or center, and then the ave, which can either be in the back or sometimes make its way to the front of the sentence body.
Wika'iloa.
Another thing we looked at more specifically was the pepeke painu a ʻano sentence structure, which describes the ʻano or nature of something.
That was definitely like pidgin. An example of that would be pikara poke.
Aye, what would that be in Hawaiian?
Pika ka poke.
Maika'i. What about hat da laulau?
Dala ka laulau.
Maika'i loa. We also added some ave onto our sentences, like this. The laulau from Waiahole is hot.
Dala ka laulau o Waiahole.
Maika'i loa. How's about the land of Kauai is beautiful?
Nani ka'aina o Kauai.
Maika'i loa. How's about the house of Waialua is comfortable?
What's the word for comfortable again?
Olu olu.
Olu olu, okay. Olu olu ka hale o Waialua.
Maika'i loa. Ua lava ka ho'oma'ama'a ana. That's it for our review. We'll take a short break and be back with more ha'awina.
How's it?
How's it? Can I get a plate of steamed quarter line furikosa bundles, chunks of bonito, extra algae, gelatinized coconut liquid, and some pounded colocasia esculenta?
Order up. I need a laulau plate with poke, haupia, and poi.
Without Hawaiian, it's just not the same. Ahopunana leo, reinvigorating the Hawaiian language since 1983.
Mahalo ka ho'iho ana mai. During our break, we set up some ki'i and objects around us because, in keeping with our learning by doing process, we're going to do a little lohe oni wala'au. Lohe meaning to hear, oni meaning to move, and wala'au meaning to speak. We'll hear some commands, move to do them, and ʻŌlelo Hawaiʻi in the process. Pehea kela.
Hikina.
Mika'i. The thing to remember is that we're just going to try stuff out, yeah? You can watch Eva and I, and then we'll break it down later. Hikino. E ho'a'o kākou. E kū kākou I luna. Maika'i. E noho kākou I lalo. E kū hou kākou I luna. A oia. E kuhi kuhi I ka lā nei. Maikaʻi. E kuhi kuhi I ke kiʻi nui. E kuhi kuhi I ka ukulele. Maikaʻi. E noho hou kākou I lalo. How'd that feel, po maikaʻi?
Pretty good, as long as I follow your lead, I think it'll be okay.
Hiki no. The main thing about the lohe oni walaʻau is the hoʻolohe part, yeah? Especially because now we're going to go into some examples with kaha ko. So it's really important to hoʻolohe, yeah?
Ai.
So wo hoʻomau. Let's try this. E iwa, he aha kēia.
He mau kala kēlā.
Pololi. He aha kēia.
He kā lā kēlā.
Maikaʻi. E pō maikaʻi. He aha ke la mea nui a mele mele ma waho?
The sun?
Ai, ka la.
Ka la, ai.
Pololei. No leila. E kuhi kuhi kākou I ke kala. E kuhi kuhi kākou I ke kala. E kuhi kuhi kākou I ka la. I ke kala. I ke kāla. Pehea. Hiki no. E ho a o hou paha o lua. You guys try one more time. E kuhi kuhi I ke kāla. E kuhi kuhi I ke kāla. E kuhi kuhi I ke kāla. E kuhi kuhi I ka lā. Ke kāla. Ke kāla. Ke kāla. Maikaʻi. How's that lohe oni walaʻau action feeling?
Really good. And that was a great example of how to use the kaha ko.
Hiki no. Now, let's do some examples relative to what we talked about earlier, the importance of names. Okay, let's try this. E iwa. He aha kēia.
He pohaku pele kēlā. He pele.
Ai. O vai kēia.
O pele kēlā.
Maikaʻi. He aha kēia.
He pele.
O vai kēia.
O pele.
Maopopo e pō maikaʻi. He pele kēia. O pele kēia.
Ai.
Hiki no, e hoʻomau kākou. E iwa. He aha kēia.
He pikake kēlā.
Maikaʻi. He aha kēlā.
Kēia.
Ai.
He pikake kēia kekahi.
Pololei. But we've affectionately termed this peacock, pikake. That's her name, yeah? No leila, o pikake kēia. He aha kēia.
He pikake kēlā.
O vai kēlā.
O pikake kēia.
Hiki no, maikaʻi.
Ai.
E pō maikaʻi. He aha ke la mea ma ke kiʻi. What's that in the kiʻi over there?
Oh, that's kaimanahila.
Pololei. Just to let you know though, there's an older name for that place.
Oh.
Paia oe ea.
Ai, ole ahi ke la aina.
I've heard that before.
Maikaʻi, that was just a reminder, but we can keep with what you said before.
Okay.
No leila. He aha ke ia e iwa?
He kaimana.
E pō maikaʻi, o vai ke la.
O kaimana kēlā.
Maikaʻi, hana hou. He aha kēia.
He kaimana.
Maikaʻi, o vai kēlā.
O kaimana.
Maikaʻi loa. E iwa, he aha kēlā mea ma o ma ke kiʻi.
He iwa.
Pololei no. E pō maikaʻi, o vai kēia.
O iwa.
Maikaʻi, no leila, he aha kēlā.
He iwa.
O vai kēia.
O iwa.
Maikaʻi loa. E hoʻomau. E kū kākou I luna. E kuhi kuhi kākou I ka pikake. E kuhi kuhi kākou ia pikake. E kuhi kuhi I ke kaimana. Maikaʻi. Ia kaimana. E kuhi kuhi I ka iwa. E kuhi kuhi I ka iwa. Mui kai. E kuhi kuhi I ka pele. E kuhi kuhi I ka pīkake. E kuhi kuhi ia pīkake. E kuhi kuhi ia kaimana. Mui ka iloa. E olu olu e iwa. E hele oe ia pele. E hele oe ia pele. E po mai kai, e kuhi kuhi oe I ka iwa. Mai kai, e kuhi kuhi oe ia iwa. E kuhi kuhi oe I ka iwa. Ia iwa. Mai kai, e kuhi kuhi oe I ka pele. E kuhi kuhi oe ia pele. Polole. E kuhi kuhi oe I ka pīkake. Ia pīkake. E kuhi kuhi oe ia iwa. I ka iwa. Ia pele. I ka pele. E kuhi kuhi oe I ke kālā. E kuhi kuhi oe I ka lā. E kuhi kuhi oe ia iwa. I ka iwa. Mai ka iloa. Ua lava paha kēlā, ea? E noho hou kako I lalo. Great job, e pō mai ka I. And I also want to mahalo you for using your po'o, or your head, to gesture to iwa and pele. Because here in Hawaii, it's considered pretty rude to point our fingers at people, ea? Probably we would have gotten scoldings back in small kid days.
Aye.
So mahalo for that. How's this lohe oniwalaʻau thing feeling for you?
Mai ka iloa.
Hiki no.
Aye.
So today we looked at the importance of names in Hawaiian culture, and when we come back, we'll have a very special guest who will ho'omau or continue that lesson for us. E ho'i mai no. Aloha hou mai kākou, eia mākou ma ka pāhale nei ma kēia lā nani, a nui ko mākou hauʻoli I ke kipa ana mai o ke kahi hoa nui o ke kālena, o ia hoʻi o Manu Boyd. Aloha kāue, Manu.
Aloha mai, pehea oe.
Mai kaʻi no, hauʻoli I kēia lā nani, o oe pehea.
Mai kaʻi, mahalo ke kono ana mai, kipa kēia aina nani ka moena pāwehe o mokulē ia.
O ia hoʻi. Hei noa kahiko no kēlā no kēia aina.
Ai.
Oh, mahalo ke kipa ana mai no ka hoʻokani pila me ke kamaʻilio me mākou. Hiki no,
ʻaʻole pilikia.
Ai, so pehea ke hoʻokani pila ana I kēia maulā, pehea o hoʻokena mā?
Mai kaʻi, mau no ka hoʻokani ana o mākou o hoʻokena. Kēia kauwela e piha ana mākou I nā makahiki he iwa kalu a kumahā, ka hui himeni o hoʻokena. Ua puka mai nei kahi sēdea mākou o nani mauloa, Everlasting Beauty, a oia ka helu umi o mākou.
Ka umi o ka
sēde.
Nui a lehu lehu ka okopo
Nui,
e
no.
Mele I hoʻopuka ai.
Ano mākou kēlā anohana he manawa hapa manawa kēlā anohana.
E.
Yeah, hana mākou I nā oihana like ole e ae, ma ka hopena pule paha, mākou e hoʻokani ai, oki leo ke kahi manawa, huakaʻi hele I o I anei. I mea he hana leʻaleʻa, ʻaʻole he mea oi hana pono I.
Mikaʻi.
Aloha mai, Manu.
Aloha.
Mahalo nui for joining us, and e kala mai koʻu namu ana. But I was just wondering, today's lesson was all about the importance of naming in Hawaiian. And he haku mele oe, yeah? So how does that really play into what you do?
Well, he mea nui nā inoa I ko mākou poʻe kupuna, ko mākou poʻe e ola nei. Koʻu inoa o Manu, he inoa no koʻu ʻohana mai kohala, moku o ke awe mai, ka ʻaoʻao o koʻu kupuna wahine. No ka mele inoa, he mea ke la e ho'opa'a a ho'ike I ka inoa ma ke mele. He mea maika'i ke la no ka ho'ohanohano, a me ka ho'omau, ina inoa ohana, ka ho'ohanohano I ke kahi keiki paha, I ola pono, I ulu pono o ia a o'o, a kupuna.
Okay. Ina pela hiki paha ia oi ke himeni mai ke kahi mele inoa no mako?
Hiki no, ua haku wau I mau mele inoa no ke kahi mau poe ho aloha, poe ohana. A ka, ia ue no'o no'o nei ka kahi mele punahele, he mele ke ia a Helen Deshe Beamer, he haku mele kaulana no hilo mai. E lima ana keiki, ke ia mele, no ka muli loa o ke la ohana. Kapa ia oia o Elizabeth Helen Kavohiku Kapulani Beamer. Ua haku ia ke ia mele o Kavohiku Kapulani, oia kona inoa Kavohiku Kapulani. Ua haku ia ke ia mele no ka papahana male, aia no ma ka hale pule o haili ma hilo. No leila ua haku kona makuahine I ke ia mele kaulana no kona muli loa. Kona pepe, mea kia peia ke mele. Helei ai o mena ke kukuna, ahe mili mili o me na kamakura, ulama ia o Kavohiku Kapulani.
Mahalo. Kanani, nahe nahe ea. Mahalo nui a oe manu. E ho'omololo I ki kākou, and when we come back, we'll wala au no ke kahi kulana ko'i ko'i o manu nei. Ke aloha.
More than 120 years ago, Princess Bernice Pauahi Bishop founded Kamehameha Schools through the lands of her ancestors. Today, our commitment continues to care for these lands that support education, cultural perpetuation, renewable energy, reliable water, forestry, and sustainable food sources. Our vision is to plant the seeds for thriving lands and communities now and for the future.
Aloha hou mai e nā hoa. E iho mākou me ko kākou hoa kipa o manu. He mea ho'okani pila mākau kau loa o manu, a kā o ke kahi kule ana ona, oia no kona noho kumu ana no ka hālau o ke a'ali I kumakani. Aloha hou mai e manu.
Aloha no kāua.
Pehea ho'i ka hālau.
Mai kai vale no ka halau. Mako ka halau o ke aali ku makani. Aia mako maka halau o haumea, maka makaku o kalani, kula nui o Hawaii ma manoa. Ma leila mako e ho'o ma'a ma'a, e a'o, na mea kupono no mako, na ku'una, na loina o na kupuna. Ma o na mele e ola hou ai ke ano o ka nohona o na kupuna. Ke ia mau la, aia mako i o i ane'i e ho'ike ana i mau papahana hula. Ano lo ihi, hapa lua hola paha, he hapa hola oi. Ua makemake vau e ho'ike i ka lehulehu, ka po'e ike ole paha, ka po'e kama'aina ole. I ka nani o ka hula o lapa, nā mele i koho ia, ke ka'ina o nā mele, ia'u he mana ko ke ka'ina o ia mau mele. Ka mea i ike pine pine ia i ke ia mau la, o ia hoi ka ho'o kuku hula, e like me la ka meha meha me mele manaka, mai ka'i ke la mau papahana, a ka he pōkole vale no he hula ka'i, he mele hula a he hula hoi a o ia no, a ke lana kila oe, pela oe i ana ia e ka lehu lehu, kou, you know, mahele pokole o ka hula. I ku'u mana'o, maka papahana, maka mahele hula ala a papa, ho'o maka mako me ke kahi mau pule paha no laka, a he mau mele no nā kua, kāne paha ke velina mai nei, no luna e ka hale kai, a leila, ho'i ke mako i nā mele no nā li'i, he mau mele i noa paha, pili ana i nā hanana like ole, i mea e ho'o lava, ka mahele hula ala a papa, o ia ka mele mai, he panina no ka mahele hula ala a papa.
O ia. O lalo iho nei oe no ka mele i noa, e olu olu, e ho ike mana o mai oe no ka nui o nei noa i loko o na mele hula me kela hana o ka hula ana.
I ku mana o, aia ka hapa nui o na mele i noa i loko o ka kela vaihona hula o lapa hula kahiko, mai ka wā mamua, pili i nā li'i. Nā haku mele i ka wā kahiko, he hana, he kalena mai ka'i ke la, i nā hiki a oe ke haku i mele mai ka'i no ke a li'i, nā ke a li'i no e mālama mai ka'i a oe, hiki paha ke noho i ke alo a li'i. No leila, nā mea i haku ia mamua, he mea e ho'o hano hano, ho'o hihi, ho'o nanea paha i ka pepe iau o ke ali'i. Mā hope, ua pa'i ia nā mele i noa i loko o nā nupepa, he nui. Ke ia mau la hiki ke helu helu, ke kahi mau mele. Nā mele i noa i kama aina iau, o ia ho'i ke kahi mau mele, ano lo ihi loa a maka hopena, maka laina hope loa e ho'i ke ia ka i noa o ke ali'i. You know, haina ia mai ana kapuana, noli li'u olo loku i ke kapu he i noa. Ma mua a ole oe i ike i mau popo no vai ke ia mele, no ke ali'i hea ke ia, a maka hopena i ho'i ke ia.
Mahalo!
Ai. He mana'o vale no ke la.
Mahalo.
Ku'u wahi mana'o.
Ana ka la manu.
Ai.
Ua hapai oi ke la mana'o no ka mele ma'i. He ana mele i noa ke la ke kahi ea?
He mele ho'o hano hano. He mele i noa e ho'o hano hano i ka i noa. No ka mele ma'i, he mea e ho'o hano hano i ka ma'i o ke keiki. A ole like me ka ano no'o no'o ka po'e Europa, ka po'e Amelika mamua, a ole pono e ʻŌlelo e pili ani ke la mau ano hana, ka hana le'a, ka ho'oipoipo, ka ma'i, o ke kāne, ke kawahine, ke keiki. No ka Hawaii, no ka kou, he mea mai ka iloa, no ka mea ma'o ka ma'i e ho'oulu ka lāhui, e ho'oulu ka ʻohana ali'i paha. Maka halau nā kamalei, ku'u halau, i a'o ia mai, nā mele mai e ha'a e lima paha e ku'u kumu o Uluwehi ke Azamero, ua'o ia oia kona kumu ke kahi o ana ke maiki. No leila, mahalo vau i ka loa'a o ke kahi mau mele ku'una he mele mai.
Pehea, i mele mai paha?
Ai, hiki no. Ma'anei, ke ia manawa anō?
I nā he mea olu ia oe.
O, hiki no. Ke ia mele mai no kalani kunui a kea kamehameha, he keiki mai ka ʻohana kamehameha. He mea ano, ho'o le'a a ho'o make aka ke kahi no ka mea, ho'o komo ia ka pī a pā i loko o ke ia i hiki ke ano ho'onalo paha ka manao nui o ka mele mai, o ia ho'i ka mai. Ano leila, ua o ia ke ia mele, mai ku'ukumu mai, mai ka halau na ka male o Uluwehi Casimero, na kona kumu o ana ke maiki a iu I a o iaia. Ke ia mele, ua ho'omaka mākou ma mua me ke la mele awana, ke la mele inoa no ka wohi ku kapulani bimer, no kana male ana ma ka halipule o haili I hilo, no haili hilo ke ia mele ke kahi. Kapa ia o puna na ka manu I haili, ka manu. Okay.
All right.
Okay, ma kau kau oko.
Ai.
Okay. Okay. Ai, puna na ka manu I haili. Puna na ka manu I haili la ea. Puna na ka manu I haili la ea. Kanu a le hua I mō ka ʻŌlelo la. Kanu a le hua I mō ka ʻŌlelo la. Ai a tō mai I le hua la ea. Ai a tō mai I le hua la ea. Ai tāwai huna o ka pāo o la ea. I tāwai huna o ka pāo o la ea. Tō mai e ka I ka I ku, e ka I ka I ku. A o he ho o lale. A o he ho o lale a koi a ku a. A o he ho o lale a koi a ku e. A o he ho o lale a koi a ku I. A o he ho o lale a koi a ku o. A o he ho o lale a koi a ku u. He mai no kunu I a kea. A pela no ia.
Mahalo.
Oh, mau ka hau oli.
Nani no. Mahalo ka wehe wehe ana mai. A me ka hoi ke ana mai ke kahi.
Oh, mahalo.
E na hoe I mi ana I ke ia I ke kuuna ma o kākako ʻŌlelo. Mahalo ke kipa ho ana mai. A hui ho aku no kako. Aloha.